fadumo mohamed ino hawadiya bulu ali mala wene wulis qada galada kula so jacaylkan kuhayoh mohamedan heistan laguso kobi karine fadumo mohamed galga jacaylka kuhayoh mohamedan damaline marwalba iga hor muday Mohamed galgaay kanku hayo ina hawa liya ali madax.